Una hofu na Mona Lisa na Aisha. Wakati unalimaliza, unalimaliza. Wendo unainifana, nifaya. Oh, wale vikara mosyo. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike luku. Wapi, wapi nishike luku. Oh, 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 nisana, nisana. Oh, malanyana, ideala. Oh, 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 nani maliza. Huku, nishike huku.